You are all together beautiful, my garden is beautiful and every day. The Proverbs 31:25, she's clothed with strength and dignity, and she walks without fear of the Lord. Please God bless you. Bye.
Dili mahitok nga ng kaanyan mo, Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan, dawata nga mong mga